Assalamu alaikum jama'a ga labarin duniya kun ga lecture kuma lectoci a fara bace kuma Alhaji Umaru Bago gwamnatin Niger State da bolobolo ku taimake mu akwai yin wafa ga talakawa naku
Allah ya raba mu dan yin wa
muje
muje muje amin waje.